like a Zulu. I got million dreams, I was born for this. Listen, say, Minangi yape Zulu. I got million dreams, I was born for this. Listen, say, Benzi. Ichini lento, we mganwami. Minangi yape Zulu. Minangi yape Zulu. Minangi yape Zulu. I got million dreams, I was born for this. Yes, I'm saving Ichini lento, we mgani wami. Minangiya phezulu. Minangiya phezulu. Isikhathi sami sizofika abafana bami. Ngiyababona bayangizonda izitazam. Nina miloro idowedza nga tshifinga changa. Nova nithi kuri mini nga vhutshilo hanga. Ngiyazwiḓivha vhariwa nga muya. Vhunzhi havha vha ni ambeli zwivhuya. Amone bado vha ḓisela zwivhuya. Liriki ndi gesi dzi ṱuwa dzi tshivhuya. Ndo fara oven ndi khou vha dudedza. I got the fame in a fene ko engedza. Ko vona light ungari huna chedza. Magenge dzikani nili cho kekeleza. I got million dreams. Million dreams. I got million dreams.